Jupiter, Panetta, Farah, Havaka Pindamu, Stefani wakasarurirwa, tinoshidawo, ane sisore.